Ndenza umuntu Ndicinga yena ndibhala yena Yebo uthando Ndizomnika Wandikhaza umuntu Ndicinga yena ndibhala yena
Bhudiza.